Abas?
Eh.
Karek?
Eh. Eh.
Abansi bo bariho.
Tibirahera.
Nzabaheras?
Eh.
Oya, jabansi ifise sabafana ndabisubiramo. Nta mufana, nta muntu dufitanye ikibazo no mufana. Ariko mwebwe dukora ibintu bimwe ndabazi.
Mhm.
Uwa mbere, uwa kabira se filime yi, uwa gata nuwa ndabazi.
Ehe.
Ni mu nkunda.
Mhm.
Barafite impamvu zo kunyanka vrema kandi ndabatahura kuko urumva jewe ntaratangura kuza ngaha ibujumbura bamwe mwakora filime zihera zibire mu mwaka
ehe
amaze kubaho bajaji ni jewe nayanditse niyo seri yatangiye kuza kugira ngaha havuye hariya mu ihuriro bajaji mu mwana yiguze wayiguze ari yizi batuzanye umupfakazi tuzanye na nsoro ishusho y'umuntu iraza injyajya ziraza ukiba baraza ibyo byose murazi iyo byaje biva kuri creation ya hari cyo gituma rero innovations is innovations nubwo mu nyanka narabahaye innovation ubu ntimugikora filime mu mwaka umwese muri mu maseri ni muze dukore Daniel Maharina bahari amajambo yavuzwe ahantu mu igroupe iraho ya industry iraho itaravuka niho naciye ndababona donc rero ntidufata umwanya tuvuga kubanza
Bonsoir mesdames et messieurs du fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel progress for this industry of Buja Flavor. Checking out kuri cyangwa kibazanira. Bishimo kuba muri industry of Buja Flavor. Nk'uko tumubikora, reka tuze dukingurikira Imana, hamarusura dukingurikira. Nabwo akunzi ba Step Media kabiri gatanu indwi, wherever you are, ndabakunda cyane kandi big up sana vrema kuri support mwa mutwirika. Ndabwira yuko tugeze ku bihumbi indwi birenga ko amajana hejuru. Turifuza yuko muri kuno kwezi nyine twogera ku bihumbi 10 by'aba subscribers. Kandi urabona ko vrema ari step nziza cyane ku bantu bagitangura si bose bashikaho tugeze manchik tuma tubwira ati turabashimira cyane mwebwe muba mudukurikirana mwebwe mwigora mukagira subscribe mukagira like comment na share cyane cyane ku bwinshi biradushika ku mutima kandi birabureka support yanyu vrema iradushika ku mutima kandi rijikana ku indi step nziza cyane itwa twifuza gushika ko kuri mikuru kuna Benny behind the camera sike professional nakubwira ati numunsi naje mu biro ry'iteka twatewe iteka nka step media umva step media twatewe iteka nandi na ribat ibati adutiteka na bakunzi biwe bavuga ati Benny uno mutrifuza yuko dusangirira hamwe like abafana bo baratubwira bavuga ati okay turaza kuzana na libe tuzananye tuzanya libe mwabonye ikintu byagenze tegeze byinsana kandi urabona yuko namasaha ageze biti biko fresh sana libe yajyoyewe nivyo bamuzaniye bimwe bimwe ntashaka no kubitagaza cyangwa aguma bifise araza kutubwira byinshi ko yavyakiriye mbega byari bimeze gute muri rusange katumumanya baramutse bakunzi step media kabiri gatanu indwi na bakunzi bamarire isi hanyuma turaza kumenya byinshi munyuma yamaze kwanza kubaramutsa amahoro libe
mano neza be
biraza neza
nshashimira imana kweri nkuko byamwe
bise so mushimira imana
cyane amashima kabisa buri munota wose urengana ndi muzima ndashima
kabisa
ya gute none na
naje ni bon turashima cyane libe
ya ndabibona
naona leo kushik kabisa
ma
no musi smart sana
no musi ntusanzwe
ntusanzwe
urabona uganije umunsi wabaye muremure ubwo mugawa nanse kuhera sinshaka kuhera yep sinshaka kuhera
nshaka kumusuhera uti kuri kwibaza kuri Bera ndashaka kumusuhera
ya no musi uri special wari bwambone nambaye gakoti
kuti
arari abari abwa bukofero ndakarara no musi nisuganije
kabisa
yep sa nyene no munsi ndaryohewe no munsi uri special no munsi wabaye iki kintu kitari bwabe kandi nubwo co baye carabaye ntico bagisa nikindi ya gisukwacu kabisa
gese ni kintu kubwira ati nawe cyo carabaye ariko ntigisa n'icyabaye kuri no munsi wibaza yuko nawe byabaye wibaza ko ari byiki biki byabaye mbega liber kubwiwe hamwe yohura no muntu akaga ati liber ashaka kunyiganira ibiki bya kubaye kuri no munsi
sao no munsi no munsi sanko akorewe ikintu kimeze nka bakunze kucita ngo ni surprise ariko je nyine sinayifashe nka surprise ko mtera ngo nakorewe igikorwa cy'ubutwari nakorewe igikorwa cy'urukundo hari abo twita abafana ariko umusanzu jike terme y'abafana burya sindagemera cyane tubuze ko ari abakunzi abo dufatanya gukora ba bose bacu abo dukorera ibi bintu
kabisa
harababonye rero ibikorwa barabibona ndazi abantu baraba ibikorwa byacu ni benshi iyo mvuze ibikorwa ubwo mvuze sinema nta kindi kintu ni benshi ariko harimo abashoboye kuvuga bati no enough is enough turamukeneye turakeneye twicarane tuganire tuyage tweshanje numu idole wacu muri sinema so nanje ndavyishimira barabimbarira amaze kuhagera rero mbona ibintu bimeze neza cyane so nishimye
yes bake kukubwire ko gukeneye bagukeneye mbega wibaje ko libe akintu caje mu mutwe cyari gike
bo jewe ari abimbariye yari yambwiye ko ngira mpure n'abafana ariko aba ari presence abafana kubera ko urabona ibintu bya deplacement biragoye nabo mu gihugu cyose bari bagiye hamwe ariko aba bashoboye kuba bari hafi nibo bace baserukira abandi cyo bari babimbwire ko ari bo bashaka ko tubonana nayo nzi konza nka baramutsa bisanzwe mbwanaje gusanga gwaru rubanza
kabisa yep. ilikuwa ni big ya show
yep a very kuba big sana. Show kabisa
na umefurahi sana
Beni ndaryohewe vrema kanje sinzi kuyigirisha ndaryohewe kabisa
yes mugenzi wa ati nubwa mbere ngo mbonye libya na ma emotion menshi mu maso ibaza ko ari ndiye yivuze ni funny la vie
eh funny ndagira ma emotion yana ndi fata rimwe na rimwe ndi fata
ariko sometimes birashika
yeah sometimes birashika ariko je sindabibona kuko mba nagerageje nkifata kuko je nakuze ntashaka kwerekana nyene bitewe n'ukuntu nakuze nyene ndumuntu anumye ibibazo byanje ndabibana nabyo nkabyimenyera umunezero wanje nkamana nawo nkawimenyera rero simpa kwerekana ama emotion mugabo no munsi ngira ngo kancorotse yep
Yes, no musi byashize ama emotion arayerekana like ariko kuri byanzira nziza ya ibya bindi nyene twoba twifuza kubona umuntu yahuye n'abakunzi biwe n'abantu bamushikanye novuga ku indi step n'abantu bamamutuma bamupushinga nidire kuri ngombwa yerekane emotion ziwe libe
bo ni ngombwa uzerekane umugambi utazi fakings utigirishije kuko nibaza ko ntarize sinarize kubera ko I'm real je mbandu nyene ukumbona we turi kurakurikirana ikiganiro nyene ndiwe nta n'undi ari hidden inside me no kuvuga rero je byanezeriye kuko my friend let me tell you ibiboro dukora bya filme tubitangura tamufana numwe dufise
a zero zero to hero
yeah ubitangura utazi ko abantu bazona bikunda ariko ukabikora ukabishira mu rukundo then ukabona abantu babikunze pare ku supporting ukumva ngo turagukeneye man this is special nibaza ko bimaze gukorerwa bake mu Burundi
bake cyane yes ko banabikoze like bakanabikwemerera twanabikoje muri interview like twagiranye turi kumwe n'abafana babakiri hano watubwiye ati nakubaje ati mbega Liberne igikibwe kubahereza abafana novuga nko kubasubiriza like bumve yuko ivyo bakoze batataye umwanya
jewe isezerano ryarindi kubera ko nzi neza yuko bamenye abenshi bamenye kubera ibikogwa vya sinema kandi nibaza ko bampamagaye muri quatre ya sinema nacho gituma jewe isezerano rya mbere icyo ntegerezwa gutanga ni impano nyine imana yampaye ingabirano yo gukora ibintu akagira ababikunda noneho numva ikintu no bakorera kubaha ibyo bikogwa ku bwinshi no muri kalite nziza ya nico kintu numva nosezera nakubera ko sa mafaranga nta mafaranga mfise no vuga ngo nzoba amafaranga si wanashaka sina iyo bana ravyo kuko iyo baraba amafaranga si je bari kugenera kubonana nacyo so all I can do no kubaha ibikogwa imana ifashije ni kama magara noneho kabisa ndagisubiremwo nahora ndabikora atamufana arambira ngo ndagukenguruki face to face no munsi bankore ikosa riteye ubwoba kubera ko ubusinzo sura kuryama sinzo sura kuryama girangirageze uburyo nsoro noneho ifuta umufakazi
nsoro ikure umufakazi
ikure umufakazi ariko mvuze iki ero ko bivukana ntacu nsoro ije kuri ritume y'umufakazi sasa
Yes, ije kuri rythme imwe novuga n'izindi novuga tuvuga ziriko ziratrendinga zimeze neza cyane ko tuko turavye kuri n'umwanya umufakazi sa n'ukumingira hejuru cyane yanso
umufakazi iri hejuru kandi urumva ni still ni hahandi nyine ndi hejuru kubera ko umufakazi niyo mbandi kuko ndi très sûr ko umufana w'umufakazi nta kuna kumwe to umufana w'ansoro kubera ko niba mbona umufakazi uzombona na hariya kandi niba waragiriwe yara gufasha ukankunda nta kundi wihangana bizo saba kuguma nkurikira ariko still ni mvugo yo kuryoherwa ariko ndazi ntimudukundira uhinga bwacu ni Imana yatumye yatwihereye umugisha muratwikundira mwikundira ibintu dukora so nibaza rero nta mpamvu yo kutabyishimira
kabisa yes ari bazo byinshi wagiye urabazwa like nabasanzwe bakurikirana ikogwa byawe n'abakunzi bikogwa byawe n'icane cyane nabasanzwe bakurikirana ikogwa byawe n'uvuga abafana bazunze koze kuvuga ati mbega liber urukura kora ego nibyo turakwifuriza neza ko hotel imbere ariko kurinda ruhande turivuze ko liber yo kuri rindege akaje gukorana n'abandi banyamahanga akaje gukorana n'abandi bantu tubyitwa ko bazwi afise amazina akomeye akomeye cyane muri film
ya ico coco Deni sini mpamvu iyo tuma nsobanura byinshi ugiye no kundaba ubaye ndaba cyane urabona neza ko ntari ko ndakora film ngamije gufata igihugu cy'u Burundi gusa nkeneye gufata abantu benshi bashoboka shobore kugira message ndabaha ndaba influence nciye mu bikorwa cyo gituma rero ivyo biri mu ntego biri muri gahunda sino vuga ibitaraba ariko mwitege ko Imana impaye ubushobozi igakomeza Imana abantu bankunda nkuko kubera ko niba uno munsi aba bambwiye ngo turagukunda bakaba bampaye impano nkiriya wabonye bakaba babonye bampaye envelope nkijya wabonye bakaba babonye bampaye imihezagiro nkijya bimpa ishusho nziza yuko nibo nyene bazohashikana wahantu nibo nyene ni bamwe muri bo bazohashikana so ico jewe nsezerana nuko ibyumviro biriho imigambi irahari ubushobozi ubukemfise ndabukoresha uko ntegezwa kubukoresha hamwe when time comes man even in Hollywood we go there
kabisa no muri Hollywood tuzoja
ni ngombwa nonese kabari muri Hollywood bafise umutwe umwe amaguru abiri amaboko abiri kitwe tutojaye
kabisa
ni kibazo cy'umwanya
yes c'est la question du temps n'umwanya gusa ni kibazo cy'umwanya gusa nico tuba dukiye kuvuga kuri kizana cyane cyane yes ni kindi kibazo wabajijwe liber nk'umufana arakubaza ati mbega liber ni giki wewe kubgwawe ukora ukaguma utwumva umenga turagukunda twebwe ariko nitwumve ko dufise umuhamagaro ugukunda abandi
aho rero nabana ikere kimudakunda abandi bana nabo bakunda nabandi bana afet muisanze gukundwa mana ningabire imbere ya byose ningabire ko ntasi no vuga ngo ari ikintu nkora gituma abantu bakunda ibikorwa nkora gusa ikintu ni kimwe ni Imana yampaye umugisha impa ingabirano maybe impa urutoki gwiza gukoresha ingingo yampaye ndankazikoresha neza muri byo nkora hama gusa ico nzi neza nuko jewe buri gihe na mandreaminga kuraba ese ibintu nakoze no munsi nabikoze nkuko nategeza kubikora je na manifuza kejo nkora ibintu byiza kuruta ibyo nakoze no munsi iyo mvuga ndakunda kwikoresha kenshi je si niyorohereza mu gukora umutwe wanje ndawubabaza so nicyo je no kubarira nta nirindi banga ndakora
niyo mpamvu bagukunda wenyine batashaka kunukunda abantu
oya nakubwiye ko gukunda je ndi kumvuga je ikintu nkora nta kindi nkora atari ivyo ivyo bindi bica biza nk'umugisha akomeze banyikundire ko mukunde nabandi bana
Yes arakubwira ati munkunda ariko mwibuka mukunda nabandi kuko je si bya sindabikora je nyene ndafise abandi tubikorana
sino nabishobora je nyene film erega ntiyo kinare je sino kina film je nyene kandi ntafise competition abandi bantu ariko barabikora ndahava nijajara nkibaza ko ndi imana nico gituma rero mukunde nabandi ariko urukundo ntibaruforcing
kabisa
ntibaruforcing ico umutima ukubwiye nico ukora so that's it
kabisa ico bakubwiye like uragikurikiza ariko si byose ukwiye gukurikiza liber kurundi ruhande
oya si byose usaba kucisha no mukabati ukanze kumviriza ati byo ariko rakubarira ukabanza ukaturinda iki gipapa ukumva nyoko kumviriza ibyo birimwa kuko si ibintu byose abantu bavuga biba ari bibi ako si na byose biba ari byiza kuko burya jewe na nkunda kubwira abantu tuba turi kumwe umuntu ateye ubwoba burya ndakubwire umwansi wawe umugenzi wawe ni wateye ubwoba
kabisa
kuko umwansi ubumunzi distance ura n'umwansi mugabo nkawe uri ngaha nogira guca puf kaburandangi
kabisa sinzi kabisa umva nje nakubwira ati abansi bonda bazi ariko ndafise ubwoba kubwa abakunzi
ayaya abakunzi rimwe na rimwe rero abakunzi ni hataye warabonye ibyo Yuda yakoze
kabisa ko yigora
yari muri ngenge ya Jesus
ewa ndani totomo afaka mukura warayikutransi
warayitransi eh transbar eh niko kimeze
Gaze wakuzo step mida kwa wikatano indwi na kukatuno umusi wa umusi uri special chane kuru nuvuga kuru umu G turi kumwe umu brother kunuvuga kuru umu papa turi kumwe hano yes aliku vino vya gendo neza kumge kuru hande gwe wakunga ati jenda shima nda shima chane wafana nda shima chane wafana nda wakunda film nduundi na chane muri rusangi abamfana na watamfana bose muri rusangi nda wakunda chane kandi big up sana kuri support mamu welika vila dushka kumotima na tukugwa mienshi makuru kumgachu vila tukugwa ati mamu duha ya kazi kukumu tabashiki kiye tukwese ya kazi kwa chaga hera libe vya rubit
ni dona you see je ntakoze ntoronka content nanje nkoze udahari na promotion
na promotion
gahunda ni ya indi tugomba kuba turi guca
cyo
gituma umuntu yakanze kuri kuri soro kuri cyano ya soro anyaruke no kuri step niko kiba gipanze kandi zera abafana banje muze ko dukundana cyo ndagukana ntari
banyarutse habura abantu 2200 na
kugira mu kwize dimin
wallahi
man big up on yourself
kabisa
muri ko murabikora sike ndakwemera cyane man
Yes, tu wanda nyano vuka na topic yu mwusi no mwusi mo bro yari yabiriwe sana like yari yiteze ko azagura n'abantu biyo nuvuga bo mutima nuvuga abandi bantu iyindi family nuvuga itandukanye na yandi tuzi ya maraso canke yabagenzi ariko wavyakire neza kubgawe wavyiteze gute wavyakire gute uriko uravugana nabo wumvise bariko barakwakira gute wabonye bakwakire gute buri rusaka
man duhere kuri ivyo staff rero uvuze ngo byukubega ga iyo umuntu mwubaha ubuntu mwubaha ravuga ati kuko nzi neza je ndaza kamara ko umufana amuta je ndaza kamara ko we nkaho ntumiye nta ni costume no kwambara amuta te kuri umurara nka
ariki ni fana urasema
ivre umufana utazi cyari cyo umufana
kabisa
nategereza kuza nambaye ikot nubwo no bariyo natiye kugira ngo ndabubahe kuko namwe kabisa
barabubaha
me nawe muratwubaha ari ni geje mbona umenga bararenze inyi bararenze urugero
kabisa
turi abantu nka Jai gi abantu bazaga numva divati je kabisa sense ngene no kubora divati nkavuga wowe uri buka komisa amaguru abiri n'amaboko abiri nk'abifise
kabisa
numva nyine birante isoni ariko iyo mba nzi neza ko hari ikintu namusigiye gituma ico kintu akigira amba numva ndi proud
kabisa
so je banyakiriye neza banyakiranye urukundo nasanze n'abantu na imperuka kera sinenzi ko bari muri muri team y'abantu bamfana sinarinzi ngo hari ama group ya nsoro menshi So namenye byinshi rero namenye ko ndu wagaciro kuri bo namenye ko hari ico nsobanuye namenye ko sinema ntegereza kuyikora noneho ubu
sinema utegezwe kuyikora noneho
ntegeza kuyikora kuko hariho igihe urabona akajambo merci akajambo merci kashobora gutuma umuntu akora ikintu kinini inya uva umuntu akubwiye nti warakoze nkumva umuntu ikintu yakunze muri filme filme bayizi ku mutwe ibintu nagiye nkora nibyo nayo naribagiye muri filme ugasanga umuntu arabizi cyavyerekana neza yuko abo bantu badakwiye gutereranwa nigeza kubandanya nkora noneho nkarushaho kuba wa wundi bakeneye
kabisa uko bananya ukora ko bumuvuga ati gikana bashire impande yanje na cyane cyane abanyise abantu nkwe guta sabantu nkwe kwigeza kure kure nta bantu basanzwe bakurikira ibikorwa byanjye na cyane cyane kuva ke
ya sure nico gituma numva wanashaka ngire naba cineaste muri rusangi abafana tuze turabubaha kuba umufana asu kuvuga ngo akwandikiye uca witaba agutelefoni uca witaba aguhene yaca kubona no nuko muha valeur yiwe mugiye uri kuramwimvira ko mubishoboka kwera hari ibyo tudashoboye urumva ntitwashobora kuba kumwe yabo bose mu mwanya umwe baze badutahura je nkaje nta mwanya mbafise ari abantu benshi banyandikira sinishure izindi sindana zibone ariko cyo gisobanura ko ntabakunda niko kuvuga twebwe turi byirore by'abantu batubona burya karakteri dufise ari umuntu yavuze ngo nsoro ngo karakteri afite muri filme ngo nabonye ari nayo afite mu buzima busanzwe ndavuga nti no nk'ubu yaba muri karakteri nari mfite karakteri nziza muri nsoro no mu mfaka hanze nkacangira karakteri mbi no bayinishe na vya bindi byose na za message zanjye zose so nize ko dutegerezwa kuba ibyo tugomba kuba beza kuko ahantu uciye bakubona nka kwa kundi bakona muri filme cyo gituma rero niba twigisha ibintu byiza dukwiye no kuba beza mu buzima busanzwe tukababera nabonye ko dufise akamaro by the way
kabisa murafise akamaro ariko kuri ndu ruhande rikindi kibazo kubajije nuvuga Liber yavuze ati Liber ego ni benshi turagufana kandi turagukunda ego ni benshi bakurikirana ibikorwa vyawe ariko umenye yuko si bose bagufitiye urukundo
ah ibyo biri easy izi shamani ibyo bintu twabimenyereye hano
tigutere
abanza kareka abanza bo bariho
ntibirahera
nzabaheraze oya jabansi ifise sabafana ndabisubiramo ntamufana nta muntu dufitanye ikibazo no mufana uzogere muri commentaire uzogere muri commentaire ikintu na postinze muri filme nta commentaire negative ndabona suko ni perfect ahubwo nta mufana dufitanye ikibazo ariko mwebwe dukora ibintu bimwe ndabazi uwa mbere nak uwa kabiri akina muri ibi uwa kabiri afise filme yitwa uwa gatatu nuwa ndabazi umunkunda ariko to fresh to
fresh to none ubaza ko biva ku Kigali ber vraiment igwango rukaza kubera iki
oya jewe man jewe narigeze kubivuga ahantu haraho barafite impamvu zo kunyanka vraiment kandi ndabatahu ndabatahura kuko urumva jewe ntaratangura kuza ngaho ibujumbura mwa bamwe mwakora filme zihera zibire mu mwaka hamaze kubaho bajaj ni je na yanditse niyo seri yatangwe kuza kugira nga havuye hariya mwihuriro bajaj mu mamura yiguze wayiguze ari yizi tubatuzanye umupfakazi tuzanye na nsoro ishusho yo muntu iraza injyajya ziraza kukiba baraza ibyo byose murazi iyo byaje biva kuri creation ya hari cyo gituma rero innovations is innovations no ubwo mu nyanka narabahaye innovation
murabahaye innovation
narabahaye innovation ubu ntimugikora filime mu mwaka umwese muri mu maserie ni muze dukore
Jayce ni libya kubwira ati je ndafise innovation nabahirije like nawe mu nyanka like ariko ndafise icyo nabahaye icyo mwaka uyiwanje ariko ndabafitiye akamaro meme si nawe mu nyanka
ndafite akamaro oya icyo mu nyanka murakizi sino gisubiramwo mu mpore ariko abakunzi ba step media sino rero ngo ndababwire ngo abantu ngo tufite ibintu by'urupfa ko je ntawe ndataka ni wabo gusaba bingaragariza ko je man je ndire yere n'unkubita nzobivuga sinyegeze sinjanga ngo ndamudayivuge ngo abakinyi ngo abantu bakora izi bari muri industry ya filme ngo tubanye fresh wapi ko barabikugaragariza bakanabikwereka Daniel Mahari n'aba hari amajambo yavuzwe ahantu mu groupe iraho ya industry iraho itaravuka naho naciye ndababona donc rero ntidufata umwanya tuvuga kubanza
none wibaza ko ari kubera iki ivyo onye mwe mwumva ko babavuga bibashikira gute kandi tuba tuzi yuko hariya bivuguka ko muba mutaba muhuza
bo Jesse Jema Benish ntunanona Jesse njamu kabari sinja mu marigara mba ndi beats mugabo ubu ntari itora ngo imana ngo silibati ngo sifane uwara postings ntarabana nilibata je mwate aje mwate mwavuganye iki mwapfuye iki so ni misunderstanding mvuge ko ndabatahura ni misunderstanding iyo hari ko haraza innovation haba hari ibintu bigoye kumva ariko muzungu
kabisa ariko libe kuri ndu ruhande twari twifuje ko mwo kumvikana mukaba umwe kuko filme ni kugwa n'umuntu umwe muzokereranirana
ivyo bimeze nk'amahoro namaze kumva mvugo ya mahoro amahoro ubumwe ubutungane
Ibintu nyene byo muri rusange.
Ibi ni ibintu tuvuga, ni ibintu twivugira amahoro ubumwe.
Kubikurikiza
ubumwe. Twese tuje hamwe. Twese tuje hamwe. Ibyo two bivuga uko. Ni kuvuga uzumva yo ukunda umuntu, aza mukunda. Wumva na hato mukunda, ntaza mujyage ngamwibikemwo garagaza uti inshuti yanjye. Ntiyumvamo.
Kabisa.
Tubane tuzi na nyene. Jesse no ibasaba kubera ko Ainda maze kubona mane hamwe abantu bafite amashari amashari kandi mabi iyo mvuze amashari mabi ni handi bipfuriza urupfu umuntu je rero maze kunyipfuriza urupfu mba numva umenga ntukira umujama canda gusengera ngo uhinduke nico gituma rero ivyo by'amashari tuvyihorere
kabisa
n'ubundi cyari kuri ariho
ni cyari kibazo cy'umufana urumva yarakubwiye ati Liber ego turazi ko tugukurikirana turagukunda kandi turazi ko ari abakurikirana ibikorwa vyawe ari kumenya yuko bakurikirana ibikorwa vyawe siko wawe ukunda
ya urya mufana bunye nawe wabonye ko yakivuza medita arazi arakurikirana ibintu hafi arabizi donc baba ariho ariko je vraiment ndakubwiza ukuri n'ubu nkunda kubivuga tube busy kwera ko uyirwa nta mwanya woronka uwo wo kwanka umuntu utari ufise akazi
n'ukuri vyukora
uwo wabuze vyukora imana higa ibintu mube busy noneho mukore filme nyinshi nziza muze murabe ko muronka umwanya wo kwanka
kabisa
ke nawe na tupiki
duhuriye
kuki dupfuye iki
mingora
nawe
ye isoko kuzo step inde kuri gatano indwi twotereje mu busozo leke tukore ko mutwarira mu rubanza tukore mu rumagwa rw'abafana n'umukunzi wabo twari kumwe nuvugana Liber ari kumwe n'abafana biwe bari bamubwire surprise kandi urabona ko byagenze neza cyane Liber ku Burundi rwo yajyohewe yaragombye kuri ariko biranga sanswe afise uko ameze narira mu buzima ariko emotion ziwe fani yo kubwira ati c'est la première fois monye Liber vraiment yerekanye emotion ziwe vyananiranye ariko vyanse ariko nta kundi kuntu ariko ikintu Liber yatubwiye ati Benny surprise bangiriye je kubwanje sinayibona like nk'ifoto ariko ndayibona nk'urukundo
ya sure man ne nurukundo noneho man ega burya kurira nta nubwo ari gukorora mosuzi hari giye umuntu yitsimba akarira gatonyi mu mutima hari kintu kigutachinga bro jewe je man tuzovugana byinshi jewe giye kimwe je sinakuze ntwenga nkuko abantu bakunda kubibona rimwe na rimwe hari giye umuntu aba yifitiye pasti yiwe noneho akayibanyegeza
kabisa
aca muza mwibaza ngo ni mugenzi wanyu mukaza mukavuga nibintu mukigirira ibyo mushaka adukenyereye ku nkovu
kabisa
cyo gituma rero imwe na rimwe tuze twubahana by the way tuze twubahana umuntu uko mubonye ntuzavuga ico wibaza ngo uramuzi cyo gituma rero jewe kijya cha ntacinze kuko je nakuzwe mani sinigeze mba muri famiye sinigeze ndego n'abavyeyi namye mfashwa n'abantu jero ikintu citwa gusupporting ikintu cyo wanje ukanabingaragariza kirenza amafaranga washobora kumpa jewe kirenze niyo foto wewe wanyereka ngo urampaye kirenze niri shugwe je natahuye mu mutima valeur mfise muri abo bantu
kabisa
ndavuga nti aba n'abantu bazima
kabisa Jayce ndabara bazima Liber kubwati nibikorwa byinshi ngiye kubahereza like abibasubirira mu mbego bibaza ko bishashe iyo yibagiye kubabwirira hajyanye nibikiga Liber kumure baronse opportunity gukurikirana ikiganiro kuko ndazi benshi barakirindiriye
so bishashe rero hariho imigambi myinshi hariho partnership turi ko turategura gukorana n'abandi bantu batari muri kino gihugu ku ruhande rumwe n'iyindi n'izindi collaboration tugomba gukorana n'abandi bantu bari mu bindi bihugu ku rundi ruhande ibyo byose biracari muri process ni ibintu bitarashika ko ariko imana ibidufashije ikabihezagira n'amasengesho yanyu ndayabasabye mutubari mudusengere mudusabire kugira ngo imana ibandanye iduhezagira nizeye ko ikintu nsezeranye gukora filme gushika gupfa
kabisa icuba bemereye Yes ndagushimira cyane Libat
urakoze cyane
Yes ndabaje bazo byinshi cyane like nivyo yajyohewe yabonye abantu benshi bagiye batandukanye mbego bibaza ku bibazo byose namubajije Libat nica yaguma yibuka kuma yimvira kuri no mwana cyasigara
mu bibazo wambajije man je sinzi ikintu navuga uretse ikibazo cy'ukumbaza uko niyumva sha ndayohewe ico cyo ndakikubariye ndayohewe mwumve ko ndyohewe abafana banje mwumve ko ndabishimira abaje hano nabandi umuntu wese azikwa kundi bikorwa byanje hejuru noneho ndabakunda noneho mwumve ngo ndabakunda ndabibabare je ni gake ni declare ndabakunda kandi cyane naco gituma byanka byagorana byoroha ntengerezwa kubaha ivyo mukunda narabibonye
kabisa bega wibaza yuko kuvyabaye cyangwa muri kino kiganiro kuvyabaye no munsi byose ni kigano kine kiganiro byose birimo bya kugishije kigali ber
cyanyigishije ico nsobanuye ku bantu hari geje na mani negrija nkibaza ngo ntaco maze cyangwa no ntaco maze ico ntaco no mvuga je ahubwo nti ku rugero nibaza ko ntariko nkibaza ko nte influence abantu naje kubona ko nte influence abantu kandi muri positive way ico cyanyeretse agaciro mfise muri bino bintu byaje no kunyereka ko ntegerezwa kwitwara ntegerezwa kuba umuntu mwiza kuruta uko narindi kuko hari nk'abantu bariko barandaba kandi bariko baragira bara inspired n'ivyo nkora so ico nico muri rusangi hayima nabonye ko abantu beza babaho abantu batigirisha abantu bidekarara bakivuga bati jewe nda man iyo ubonye nk'umuntu w'umumama noneho hakuze akubwiye nti ndagukunda ndakunda ibikorwa byawe uwo si bishobisho uwarazi ca igwa arazi aratandukanye ica ugwatse icatse nururo no kuvuga ngo uko biriko se ntaba kubesha none rero nabonye ko ari abantu bashobora kwideklara ibyo bintu biradutera intege vraiment Man, thank you so much. Kandi wakoze nawe kumwanya wawe, nibaza ko byari fun, byari biryoshye.
Sana.
Yeah, I really appreciate it.
Nishize mu kibanza cyawe.
Sure. Man, je najyohewe kandi namwe nabishimiye cause you never let us down. Na nabatunguye ndababwira nti men, ndafise umuntu y'abantu banyemvise, let's go. Na murambwira nti tugende. So thank you so much for Step Media.
Kabisa. Yep. Guys, aradushimiye twe nka Step Media kabiri gatano indwi twa maturi ku ruhande rwa Liberty, twa maturi ku ruhande rwa Fanny, twa maturi ku ruhande rwa wese ari umukinyi wa Marereisi, wese wa mukora neza cyane, twe Step Media twa maturi tayari everyday. Yes, ndakubwira yuko ndakunda cyane kandi big up sana ndabasaba ndamusaba Liberty yuko yatumirira abantu biwe bakadukwiriza 10,000 duke ni 10,000 muri kuno kwezi Liberty.
Yeah, Evan. Ibihumbi 10 ni nakantu gato cyane nanje mwarabimpaye sibyo fatabiri ya nyine byiwanje mu baheza babahungu
kabisa
ni kuvuga rero s'il vous plaît ndakunda kukubwire abantu bisaba ko bibabwira kenshi ndazi neza umuntu yumvise ko nitwa Nsoro nkakina nitwa Libad cyo ndakuri ico kintu kiri imbere yawe cha ruje amucubwira nabandi bantu bagifyonde ko biri ize kandi mwe ndabemera sana Beni wanashaka ndakubwiza ukuri Nomusi turi kwa kangahe
nturi wamutwaturira
ndakunda kuvuga ibintu ibyo 10,000 bari ko ari byo bibaza kushaka reka bagukupite 15,000
subscribers wallahi muri kuno kwezi
reka
twizere je kubganje ndizera bibaza ko nasike yizeye sike yizeye nyerese pisi hari inyuma yes no mukunzi wa Step Media kabiri gatano indwanze gira subscribe nawe nyene urizera tumira mugenzi wa tumira mugenzi yo kugira dukize bya 10,000 rero bya 10,000 bya subscribe ko 10,000 ni kure ariko turavyifuza navyo nyene ariko turifuza 10,000 vya ama views kuba kinyoma mareresi bacu mwe mukurikirana kandi mugene mu mukurikirana uvuga Nsoro the Hero mugira subscribe ariko niba sinibaza ko ari umuntu yibaragize subscribe kuri Step Media kabiri gatano indwi ataragira subscribe kuri Nsoro the Hero kuko la plupart benshi abafana benshi Ufise mrazio twabakuye kandi turabakunda cyane kandi big up sana kandi vraiment aho muri hose tuzokoma turi kundi turi kumwe namwe bagira kugira subscribe rero bye bye